Oh yeah.
Hey,
Jakho.
Got you getting us in.
Hey, see.
Hey, big dog.
Aye, 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 aye. Yo, Wikise.
Hey.
Ndanzanga ena mawatenga ngati ya kwanga ena maona ngata kuluwanga kwa masomo ya mapanga masewela ngati poda ndikakhala ndi dola ati nkaomwe sebawa kukapo magaye savana ngati bawa munthudi ngwa usilu pa mavuta makuthawa olowa kakuona mangodutso panda wawa ndiyo ndagula chigalu ndiyo ndagula chigalu mafrezi nga usilu bola ndichila chigalu kayakazi ndi jeda ine ndizimugenda masiku ndikumatha moyo wanga uku bebo sama besa ndo banga nao ukasauka beya makuthawa nao ukasauka galu sakuthawa nao ndili ndi dola zogula njale sundu banga nao
galu nditsicheza ndi galu munthu wamakumudwitsa mkona ndakula galu ndakula galu nditsicheza ndi galu munthu wamakumudwitsa mkona ndakula galu
ndakula galu muntu wandika nika kusofa ngati samu amachita kundichera ngati alamu zidola zikalo amakala azilamu yeah amakala azilamu bola galu amata kuyamika ine kuja nofia mata kuja mingi koma osa pupupupa osa nyinyiriga kubawa panda kefsi sama nyinyiriga galu ndidila se doki wanga ndi mafila se taesa kundishosha se azaguluma zakupanga zina zaka se galu wanga samandi pasa stress chili yose amandi vera se mundu ndo usilolo yesa se kumbali ama
ndakula galu nditsicheza ndi galu mundu wama kumudwitsa mkona ndakula galu ndakula galu nditsicheza ndi galu mundu wama kumudwitsa mkona ndakula galu
sugar sugar se ndakula galu mozi mwezi wa mawaso ndi kula mozi mwezi wina osonza kula mozi kaheta kapusala nzaka lumitsa ndi mozi
galu ndi sugar sugar safuna zambizi ma sugar sugar amasangalala kanduona ndi kusuta yeah akanduona ndi kusuta
amachita kundifusa lelo sumwa ka shooter amadanda heavy bibi yake ima shooter amagwedeza njira ngati wapa gomba gomba yes ngati wapa gomba gomba
mundu ndo yipa da kuposa machete lelo umpasa dola mawacheke komosa ya mika da sunga fese bona ndakula galu
ndakula galu nditsicheza ndi galu mtu wama kumudwitsa mkona ndakula galu ndakula galu nditsicheza ndi galu mtu wama kumudwitsa mkona ndakula galu
ndakula galu.